Bimwe n'iby'ukuri ibindi niremenanya bimwe murabyemera ibindi mu byihoze ari ugutera inkuru naciye nagiye.